fare le go manual workers mosupi wa rona ile di minutes tsere ka di producer mosupi wa rona ile member ba go ena ile director of public service management re kopile go bona Molale in a structure sa rona le go tse joint structure and JSCC for more than 10 times we kala maba go ena tsho tsa dira maba go ena ka ona ma sa ba ena ka ska ra rwa. More than 10 times I can produce the minutes by JNGI CC. Gompieno ke ne ke re ne re batlile go bona Botswana cabinet. Ba Botswana cabinet ba ba araba gore ne ya kana ba gaetso. Go na le minister responsible for public service. Ga ke re la itsegore ga bake. Bona nyene pele ga leta ga le ka batla gore bona. Go kwaletswe re Molale o communicate le mokwaledi mogolo more than 4 times o ganne go ikelela gompieno ke gore sone seo se leina la teng ga e se mathata le mabela ko re go ka tekeng ena ke raya ke botsa lona ka nna gape Molale ke nna mme ga motho o kana ka nna iwa ke motho o kana ka Molale ya mathata. So, you can tell us, okay, what is that? A minister, your busa, ahana ko bona batho.
Baba busa.
In general, kana he's not elected. Ke se o mo go rantsa nje. Le kire, re mabeo, o mo sha ko ministry o ke sa itse dina lawa. O se tsa re bone gape. La mo go le mo la ka molletsa mpeng. Ha se tile, ha ba tila ke la tlhile ma sa. Ba ga itswe ke tshwarelile nka le bona ka moswa ka ngwana go mpeno expectation a rona ke go busiwa ke batho ba ba ntse jang ha go mo re tsa gore go ma khongwe bo mabeo o ira jalo ka gore ha re ka go thama ga ra go tsa batho ba thama ga go na mo o sima ba lo o ntse jang go ke sone sa ira jang ya no yo ga re tsure ka mo ela ka ha tlo piwa ke na la ola ha re tsure ka mo ela ntse